olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/samoan.
Ole mata upu ile faa muta ino ma itanga faa tina po ole abortion. Ma ya tatawa le tupao tina matama ita iye fayai le faa iunga e faa muta se ma itanga faa tina. Masalo o se tasi leo mata upu ele taumate ole a faa vaya ile palota ale toatele ifa inga filifilinga mo le peresetene o Amerika ile vaya so omuomonei. O le suita uva, o le Democratic Party Kamala Harris, o lo tu leia le finaunga i lea ia ta maa ita ia faamutai se maa itanga faatina. Ai o le sui o le Republican Party Donald Trump, o lo o tu leia le faai unga po o le finaunga et te. Iau se talia nei ua toe fafangu mai ai, i pālota nei Amerika le tūlanga i le whaamutaino mā itanga whaatina po o le abortion. E iei se awa noa, e ono pāsi ai se tūlā whono, e toeta aia i tūa le aia tatau o loo umia e le i tūpā tatau o le i tūpā o tamā itai i ausetalia nei, e filifili ai e whaia se abortion. E iei se awa noa e ono pasi ai se tū la fono. E toe tā aia i tua lea i a tatau olo o umia e le tūpā o tamā itai i au se tālie nei. E filifili ai e whaia se abortion. O le manatu o Dr. Prudence Flowers, o le mata upu o le United States History, i le Universite o Flinders i South Australia, a iei se suinga i au se tālie nei. E te lea lea awa noa, e mōri mawina ai I le se tete o Queensland.
Queensland is such a wild card at the moment that if it was going to happen in any place, Queensland is the place where there's the greatest potential for either a revisiting of the abortion decriminalisation or kind of a radical conservative agenda coming into play.
Dr. Prudence Flowers, o le US History I le Université o Flinders I South Australia. O le mata upule neina o iaifina ngalofa aria I le campaign mō pālota o le pāle mene se tete o Queensland le ana whaia I le whaai unga o le vāiaso taluai. Na whaalia se manatu o Robbie Katter le sui o le vāenga upuwhai le Katter Australia Party I le tatau o na whaatapula aina o le aia atina matama itai e whaiai abortions. Ai le whaai unga o le vāiaso na sāuno ai le sui o le senate I le mālo tele Jacinta Price, I lona te tee I le whaia o tautonga e whaamuta ai se mā I tanga whaatina ua whaitau vāiaso. Beita ina sāuno a se sui o le National Party Senator Bridget McKenzie, e ui I le iwi via o le mata upule nei, o le tiu te tau avelea a se tete ma teritori, lātou te whaatū lafonoina.
This is absolutely in the purvey of states and territory governments and lawmakers. That is how it is in our Commonwealth. So it's not unsurprising that it's become a feature in a state election. I don't think it will be an issue in the upcoming federal election because these are matters for state and territory governments.
Senator Bridget McKenzie, Ole National Party. Ai ole atonu le tūlanga wha ale tūlā whono. O abortions po o le whaamutaina o mā itanga whaatina I Ausetalia. Ele o yeise a iata tau e whai yeise abortion I lalo o le tūlā whono whaavae po o le constitution I Ausetalia. Ma ele o yeise tūlā whono e whaatangaina, pe whaasā inai e tā o fi aile atunuu atoa. O le upu o lo o whaaonga ina I le abortion, o le decriminalized. Olona winga, e le o se whaai unga e mōlia ma whaasala I nai se tangata, ae I le pule a whai ngā mālo se tete ma territory. Olona winga, e mawhaia e se mālo se tete po se mālo territory, ona recriminalized. Pe avea ma mafua anga o le mōlia ma whaasala I nai se tangata, ae I le taiminei o le tele o se tete po se tete umua ma territory, o lo o decriminalised, o lona winga, e le o se whaai unga, e mōlia, pe whaasala ina I se tangata. O le se tete muli muli na faia le faa iunga decriminalised abortions o le se tete Western Australia le tausanga taluai. Lea ua mawhaia iona faa muta se maa itanga faa atina ilalo mai o le lua se fulmale tolu vai aso le maa itanga. Isa of Australia na decriminalise i le tausanga lua fe lua se fulmale tasi abortions e tau i le lua se fulmale lua vai aso ma le ono aso a e mawhai o na faia i tua mai o le umi lea pe a talia e ni fō mai se to alua le tatau ma le tā la feangai o na faa muta ina se maa itanga. I Victoria ma le Northern Territory, e mawhai o na faia se abortion i lalomai o le luas fuma le fava a yaso, ma e mawhai e fōi i tu atu o le teimile nā i se malianga ani fō mai se to alua. In New South Wales, e mawhai o na faia se abortion i tutonu mai o le luas fuma le lua vaa yaso le maa itanga faa atina, ai i tu atu o le teimile nā, e mawhai o na faia i le malienga ani fō mai se toa lua, a e te tau o na faia se a tautonga i se fale mai, po o se no fuanga ua pāsia se approved medical facility. Na sā anua Professor Louise Keogh o le Universite o Melbourne, School of Population and Global Health, e ui ua decriminalise le whaamutaina o mā i tanga whaatina, a e le o whaingo fiai o na mauaina e tina uma
In terms of access in Australia, we have a heavy reliance on private services, which is probably not ideal, but we'd probably like to see a slightly higher proportion of public services. It's very difficult to get a cheap or free abortion in most states in Australia. Most women would be reliant on like a Murray Stopes kind of service, which has an out-of-pocket fee.
Professor Louise Keogh, o le University of Melbourne. O le tau o le abortion, e ese ese. E whalongolango i leitu a inga procedure, po le tautonga, ma po oai e whaia, ma le nofuanga e whaiai. Inisi o tautonga e mawhai o na whaia fua, ai onisi e faita wafe mafe ta la le tau, fa au popo iai, ma fuala au ma tonga fitinga fa au popo, ia ato ai ma pasese, o le malanga se tangata, i se isi se tete po territory e faiai. E se a maua se abortion tau ngofie pe faia fua i le tele o se tete ma territory i Ausatalia nei. E pe ona sa anua Professor Kirsten Black, o le University of Sydney, e au pito whainga tā atu mō tina matama e tai, i nuu mai tū mā lō mā o tua.
They do face kind of lots of barriers in terms of, you know, not having a supportive healthcare practitioner. If the GP in their town is a conscientious objector and, you know, won't provide medical abortion, they can do telehealth, or they may need to travel large distances. And sometimes the pharmacists also will refuse to provide the pills that are prescribed. You know, the other thing is that we need to kind of look at our conscientious objection kind of rules and ensure that there is that healthcare practitioners who don't want to provide abortion, you know, they must refer to another practitioner so that the person has access.
Professor Kirsten Black, Ole University of Sydney. Ai ole ase avanoa, ole tueta ai itua ole tūlafono, ma recriminalise pe whaasai nai abortions i Ausatalia. E nā o Queensland le se tete lea ua pei ua whaatala no aina e nisi le toe whaatapula aina wa aia ati nāmata mā ita i e whaiai se abortion. Na sa anua Professor Kirsten Black o le University of Sydney, o le iwa se fulma le iwa pasene o abortions e whaia i lalo mai o le lua se fulu vai yaso le mā itanga. O abortions e whaia i le ovatu i le lua se fulu vā yaso, e mā fua o na whaia o na o se wha ale tonu i le afu afu po le fetus, po o se isi mā fua anga wha ale soifua mā lolo ina.
Abortions after 20 weeks really only take place in very extreme circumstances, or often where there's fetal or severe medical illness. And often the process there is that foeticide takes place before the abortion, because otherwise it's very distressing. Anyway, so, you know, it's kind of nonsensical bills, really. very few cases present in those circumstances where there's not a really good kind of medical reason.
Professor Kirsten Black. I a Americana to eta ai I tua le a yale nei ati nā matama I ta ia fai ai abortions I le fai unga le fai amasinonga sili le Supreme Court I le mata upu I a Roe v. Wade. A ena sa anua Dr. Prudence Flowers o le University of Flinders e le te le se ava noa o le tupu mai o le tūlanga fai pena I le mata upu I abortions po le wha amuta ino ma I tanga wha atinai au se talia nei.
Because there has been such a recent wave of decriminalisation occurring over the last decade, it's very hard to imagine total bans being introduced. I think in terms of the Australian context, the threat to abortion rights is more nuanced, but still very real, and it's something that people should pay a lot of attention to.
Dr. Prudence Flowers. O le reporti na whaamao popo ina Jessica Ba, ma Peggy Giacomelos, mo le SBS News.
Toi pia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.